unajua big surprise. Funika jicho la kushoto. Funika. Medi! 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 Medi Kagere! Boom! Medi Kagere!
Kagere! Kagere! Kagere! Kagere! Kagere!
Medi Kagere! Medi Kagere! Ni wala Singida Big Stars. Sasa kutoka upande mwingine Pasco Saji wawa hii ndio Singida Big Stars. Kama haitoshi